Sawona, sawona, sawona ma. Ngizwe i-audio yakho ikhuluma la. No nomunye ubhuti. Ngiyacela man, I'm not a citizen of Zimbabwe. I'm a South African citizen. Mama ngiyacela kakhulu, kakhulu. Don't mislead the people. Don't mislead the people. Into ngiyikhulumayo ile. Lento yenzeke la ngihlala khona mina ePinville. No one was shot. Loya bhuti we chairperson or yini ye leader ye Dudula angazange adutshulwa nakancane. And there abekho akekho noyi one. Into yenzekile mama. Abantu baselisuthu ilaba abatshontshi cable. Ngibo badutshulwa ngendaba ukuthi batshontshe icable. What I want to try to say, there was not even one person from Zimbabwe azosizana nalaba bantu. Please don't mislead the people. Ningaba mislead abantu. There's no Zimbabwean benze lokhu nalokhu nalokhu. Abantu benze batshontshe icable. IPinville yonke ne Eldorado Park ne Freedom Park bayitshontshile icable abesuthu. Akekho noyi one from Zimbabwe. Ake